Khumbula kumzekelo wethu ogqithileyo bese sikhuphile i-equation yeparabola lena iboniswe. Masithi sinakwa kwalamgca besithethe ngawo uyi-directrix oleleyo ongu-y is equal to k. I-directrix bese sithethile ngayo bayintoni. Sizophinda siba nale chokoza lethu eli-focal point. Nantsa i-focus yethu ene-coordinate ngizungubani ezingu-a into p. Bese sitshilo mos ukuze sikwazi ukuzoba iparabola funeka umgama wokusuka kwi-focal point ukuya kwintoni kwi-vertex yethu alingane nomgama osuka kwi-vertex oligophe lethu ukuya kwi-directrix yethu. Nantso ke iphumile ke ngoku intoni sesiyayizoba iparabola yethu. Umzekelo nje weparabola. Sitshilo mos uyayibona le point ingu-x into y local point yethu. Besitshilo umgama wokusuka kwi-focus ukuya kwi-local point funeke alingane nomgama wokusuka kwi-local point ukuya kwintoni kwi-directrix. Sesiyayibona uba itheni ziyalingana. Funeke le migama okanye ezi distances zilingane ukuze sifumane ntoni i-equation yantoni yeparabola. Okay, siyabona bese sitshilo mos ukubana ngaba i-y coordinate ye-focal point yethu ngubani? Ngubi. Nantsi ya siyayibona kula equation bese siyenzile. Ingu 1 over 2 uvule izigwece b uthabathe u-k all uvale esinye isigwece. Siyayibona uba yonke le anabesishilomo siba i-equation yantoni neparabola. Iyafana ke le equation no-y is equal to x squared. Uy is equal to x squared. Khumbula i-equation ye-parabola esisigxina. Ngamanye amagama i-standard equation ye-parabola. Zifana njani ezi zinto? La 1 over 2 uvule isigwexo b uthabathe u-k uvale isigwexo uyafana nabani no-y oyi-coefficient kabani ka-x squared. Okay, so sizothi u 1 over 2 uvule isigwexo b uthabathe u-k uvale isigwexo is equal to 1. Ngoba kaloku zintoni zombini zii-coefficients zikabani zika-a. So mos sithi apha sithi ezi equations zimbini ziyafana. Lo y is equal to x squared i-equation ye-parabola eyintoni esisigxina. Xa sesiyibonile ke ngoku lena indawo siyakwazi siyaphinda siyabona la x squared singambhala ngenye indlela sithumbana ngu-x uthabathe unqot uvale izigwegqe yonke le nto uyisquarish. Okay, la y siyambona naye uba kukhona u-y apha. Lo y ulapha ku-y is equal to x squared singambhala ngoba ngu-y uthabathe u-0 uvale izigwegqe is equal to u-x uthabathe u-0 uvale izigwegqe all squared. Izotsho ke ngoku equations zimbini leyana inde pha siyibhale ngohlobo siyibhale lena imfitshane ngu-y is equal to x squared siyibhale ngolaa hlobo laleyana injani inde. Siyabona ke ngoku uba sibe sizibhala ngokufana ye-equations zethu u-a is equal to 0 ngoba la a ukulaa equation uyinde ubhalwe ngombala o-green uyafana nabani no usize kule equation yethu imfitshane ibhalwe ngombala otyheli u-a is equal to 0. So ubani xa sesijongile ke ngoku u-b yabona sithemos u-y uthabathe kula equation inde u-y uthabathe u-b plus k over 2 uyafana nokuba ngubani ngu-0. So b plus k over 2 is equal to 0. Lo 0 usuka phi? Usuka kula equation injani imfitshane. Ngoba apha sithe le equation inde iyafana ne-standard equation yantoni ye-parabola. Xa sesinezi equations zimbini siyakwazi ke ngoku uzisombulula okanye ukuzisolva ze sifumane ii-solutions zentoni iimpendulo zeza equations zethu. Khumbula kaloku besitshini ekuqaleni ukuba injongo yethu apha kukwazi ukuba indawuni i-focal point injani indawuni nayo nantoni ne-directrix. Qha ekuqaleni bese sizinikiwe i-directrix yethu ne-focal point sazoba i-parabola. Ngoku siyinikiwe i-parabola sifuna ukwazi ntoni ukube uyazi uba zi-indawuni kanye i-focal point yethu ikwandawoni nantoni ne-derivatrix, yiyo le nto sisenza yonke le nto siyenza apha. Okay, ngoku ke sithe i-standard equation yethu ngu-y is equal to x squared. Xa sesiyibona le nto sizokwazi mas uyisombulule ngoba u-1 over 2 uvule izigweqe, b uthabathe uk uvale izigweqe, lathi umphindaphindi ngelaa nto isezigweqeni sithe iyalingana nabani no-1. Okay, la 1 besithe mos ngubani ngu-a ongunobumba otheni omkhulu. Ngoku ke masizame ukusombulula le nto, u-1 over 2 uvule isigweqe, b uthabathe uk uvale isigweqe is equal to 1. Masisho siyibhale apha kule ndawo inekukho ispace esaneleyo apho sizokwazi ukubhala khona. Okay, ukuze siyenzela ntoni le nto? Siyenzela ukufumana ubani ubi oyi-x coordinate xebe oyi-y coordinate yantoni ye-focal point yethu. Xa si-cross multiply okanye siphindaphinda yonke la fraction ula 1 over 2 b minus k ubiyele ngezigweqo b minus k is equal to 1 uzofumana u1 is equal to 2 uvule isigweqe b minus k uvale isigweqe. Loo nto izokunika bani xa sohlula ngo-2 macala uzofumana u1 over 2 is equal to b uthibathe uk. Ngoku ke ngoku siyambona ub wethu ngubani, ub is equal to k plus half. Xa sisebenzisa le yana equation yesibini sithe mos ub plus k wahlule ngo-2 is equal to 0. Xa umultiplya okanye uphindaphinda ngo-2 macala uzofumana bani ub plus k is equal to 0. Xa sesizieda ke ngoku okanye sidibanisa ezi equations zimbini siyabona uba sizophuma nobani no-half, ngoba u-half uthabathe uwongeze u-0 ngubani ngo-half, ub umongeze no-b ngu-2b, uk bahlabane aphele. Ngoku sishiyeke no-b is equal to 1 over 4. Xa sesimfumene ub wethu sizokwazi ke ngoku uthatha siye kwenye i-equation masithi lena yesibini, sifike endaweni ka-b sifake u-1 over 4 sitsho siphume nabani no-k is equal to minus 1 over 4. Xa sesilapho simfumene uk wethu ongu minus 1 over 4 no-b ongu 1 over 4. Andithi bese sitshile masizame ukuyayiplota le nto kwintoni kwi-cartesian plane yethu. Kwi-cartesian plane yethu ngoba amanani sinawo ngoku. Okay, masithi sizoba la parabola yala equation y is equal to x squared. Siyazi njani ukuba indawoni igophe lethu? Ngoba kaloku la equation mingu y is equal to x squared, u x value okanye inani lika le gophe lethu elimele u x no y ibingu 0, ngoba ngu y uthabathe u 0 yonke ubiyele ngezigweqe is equal to x uthabathe u 0 yonke ubiyele ngezigweqe ugqiba u squareish. Siyabona ke ngoku i coordinates ze turning point yethu ngu 0 into 0. Okay, siyayazi i-focal point yethu izoba ndani, izoba phaa ngaphezu kabani kwegophe lethu. Siyazi njani ukuba izoba lapha emgceni ngqo? I-focal point izohlala i-x coordinate yayo ifana ne-x coordinate ye-turning point yethu. I-turning point yethu eyi-vertex yethu i-x coordinate yayo ibingubani ingu-0. Into ethetha ukuthi ne-x coordinate yantoni ye-focal point yethu izoba ngubani izoba ngu-0. Into esingayaziyo efuneke siyibalile ye-focal point yi-y value. Xa sele sinayo i-turning point engu-0 into 0, turning point okanye i-vertex yethu engu-0 into 0, siyayazi ke ngoku ukuba i-focal point yethu i-x coordinate yayo izobaphi. U-x but sizobala bani u-y coordinate yayo engubani engu-b. Andithi u-b bese simbalini, u-b bese simbalile phaa phezulu sathi ukuba masithi i-focal point yethu masingu-a into b, u-b ke ngoku sambala ngale ndlela sigqibo mbala ngayo. Ngamaxesha onke funeke sikhangele intoni i-value ezokwenza le nto laphezu kweqeni ibe ngubani ibe ngu-0. Sithemos u-a is equal to bani? Is equal to 0. Ngoku ubana ngaba u-a is equal to 0, funeke u-x abe ngubani ukuze lanti seziguqinisene ku-0, funeke u-x abe ngubani abe ngu-0. Kungoku siyifumene kanjalo mos i-vertex yethu. Ngoku siyayazi i-x coordinate focal point yethu nayo ngubani? Ku-0. Okay, masiqhubekeke. Andithi ubi bese simfumene uba ngu-1 over 4, sihambe siyobhala. Ngoku siyayazi i-y coordinate focal point yethu ngu-1 over 4. I-focal point yethu ihleli kubani ngoku? Ku-0 into 1 over 4. U-k oyintoni? Oyi-directrix yethu besimfumene ukuba ungu-minus 1 over 4. Nantso ke sitsho sizoba i-directrix yethu phang ngezantsi. Y is equal to minus 1 over 4. Iyasixelela ke ngoku le nto besithi lomos ukuba if umgama wokusuka kwi-focal point ukuya kwigophe lethu okanye nakweyiphi na i-point kwi-parabola yethu funeka afane nomgama wokusuka kwi-turning point eyi-vertex yethu ukuya kwi-directrix yethu. Iyafana ngoba ngoku u-focal point yethu i-1 over 4 ngaphezu kwe-turning point yethu, i-directrix 1 over 4 ngaphantsi kwe-turning point yethu. Sifumene ke ngoku intoni i-coordinate ze-focal point, simfumene nokuba i-directrix yethu indawo. Ikhona enye indlela esinofumana ngayo le-focal point nale directrix singenzanga yonke le nto inde. Masisuse yonke le nto sesiyibhalile sikubonise intoni enye indlela emfitshane. Akunyanzelekanga senze imilembelele yezinto ezinde ngoba zizothini? Zivame ukusibhidisa. Masitsho siqhubeke. Ngoku ke siyabona mos ukuba kula equation yethu yokuqala le besenze kula mzekelo ugqithileyo apho besino-1 wahlulahlule ngo-2 uphindaphi lathi umphindaphinqe ngento esezigweqene engu-b minus k uphindaphine ngo-x minus a obiyelwe ngezigweqe all squared is equal to y minus b plus k uvale izigweqe ubiyele ngezigweqe all over 2. Ngoku ke u-y minus masiwelise masiyimise kakuhle u-y simzise ngasekhohlo o-x sibazise phi? Ngasekunene. Nantso ke sino-y minus b plus k ubiyele ngezigweqe all over 2 is equal to 1 over 2 uvule izigweqe b uthambathe u-k uvale izigweqe uphindaphinde ngo-x minus a obiyele ngezigweqe wasquarisha yonke loo nto yasquarisha. Ngoku siyabona besithe i-directrix yethu ngubani? Ngu-y is equal to a k i-focal point yethu ikubani? I-coordinate ezingubani? Ezingu-a into b. Okay, masigqithe ke ngoku sithi ke sikula standard equation ye-parabola la equation isisigxina ye-parabola sino-y uthabathe u-y1 khumbula is equal to apho u-x1 no-y1 bazi-constants zantoni azimele i-coordinates ze-vertex yethu. Ngoku ke sizoba no-y uthabathe u-y1 unobumba omkhulu ka-a oyi-coefficient ikhumbula la a ohlala ekhona phana oyi-coefficient kala x uthabathe u-x1 obuyele ngezigweqe wasquarish. Lo A sizomenza unobumba omkhulu uyafana nalaa nto ipha phezulu ingu-1 over 2 b minus k uyibilele ngezigweqe. Ngoku sizoba no-a uvule isigweqe x uthabathe u-x1 uvale isigweqe all squared. Siyayibona ke ngoku le nto ime kwintoni? Kuhlobo le-parabola, equation ye-parabola. Le equation ye-parabola inje isilungele ukuba sikwazi ukufumana i-turning point yethu esiyibiza ngoba yi-vertex. Kulula ukuyifumana xa ibhalwe kanje, kukwalula kanye nokukhangela intoni? I-focal points zethu nantoni? Ne-directrix yethu. Siyayibona ukuba xa sithelekisa le equation sigqibo ibhala nale ipha phezulu u-a is equal to x1 ngoba bobabini zintoni? Zi-x coordinates zantoni? Ze-turning point yethu abe ezikwaziyo nantoni? X coordinate antoni? Ye-focal point. La a unobumba omkhulu uyalingana no-1 over 2 uvule isigwaqa b uthabathe uk uvale isigwaqa masitsho siyibhaqa la a is equal to 1 over 2 uvule isigwaqa b uthabathe uk uvale isigwaqa. Okay, masigqithe ke. Ngoko sibonile ukuba u-A ulingana nantoni, u-A ongunobumba omkhulu ulingana nantoni. Ngoku okuzolandela, la B plus K ubiyele ngesigwenqa over 2 ulingana nabanyena, ulingana no-Y1. Ngoba siyabona ezi equations zombini zime ngendlela efanayo. Ngoko ke Y1 is equal to B plus K all over pani? All over 2. Asele inje ke ngoku intoni isinazo zombini zime kanje kulula ukuba sifumane i-coordinates ze-focal point ne-coordinates zantoni ze ne-directrix yethu. Okay, ngoku sino A is equal to 1 over 2 uvule isigwenqa B uthabathe u-K. Xa sesisombulula le ngxaki siphindaphinda ngo B minus K maqala. Sizoba nabani? Soba no B minus K phinda phinde ngo A onginobumba omkhulu is equal to bani? Half. 1 over 2. Into ethetha ukuthi u B minus K is equal to 1 over 2K. Xa sesiyisombulula ngoba sizokuhlulahlula ngo A onginobumba omkhulu maqala ekhohlo nasekunene. Sihambe siyolungisa leyana ingu Y is equal to B plus K wohlule ngo 2. Siphinda phinde ngo 2 macala ekhohlo nasekunene safumana u 2y1 is equal to b plus k. Xa sele sinjalo ngoku siyabona uba sino b plus k is equal to 2y1. Sizokwazi ukueda okanye ukongeza enye kwenye i-equation kwezi zimpini ngoba zikwimo efanayo. Ub umdibanise nomnye ub ngu 2b is equal to uk no k baz u minus k no positive k bazohlabana. Sishiyeke nabantu ke ngoku xa udibanisa u 1 over 2a umdibanisa no 2y1 sawushiyeka nabani no 1 over 2a plus 2y1. Into ethetha ukuthi ub ngubani sizokuhlulahlula ngo 2 macala sishiyeke no b ongu 1 over 4a plus y1. Ngoku ke iphume i-equation yantoni kapi. Lo B kumbula yintoni? Y value yantoni? Ye focal point yethu. Into ethetha ukuthi la Y1 mos kumbula yintoni? Yi Y value ye turning point yethu. Ngoku ithi loo nto u B oyi focal point yethu. I focal point i 1 over 4 nga 4a nga phezulu kwe turning point yethu. Kaloko besitshilo mos ukuba u Y1 yi coordinate yantoni? Nye vertex yethu masiqhubekeke ngoku sifumene intoni le nto singathi yi-equation si-standard equation yi-equation esisigxina yantoni ye-focal point ye-y coordinate ye-focal point yethu. Xa sesiyifumene ke ngokubi kulula ukufumana u-k oyintoni oyi-directrix sizoba no 2y1 is equal to sifake phana i-equation kabani kabi engu 1 over 4a plus y1 plus k. Xa sesinjalo ke ngoku sizokwazi uwelisa la y1 xa simwelisa uzohlabana nala 2y1 kushiyeke bani u-y1. Into ethetha ukuthi sizoba no-y1 is equal to uwelise kunye nala 1 over 4a is equal to k. Ngoku sheke nayo intoni i-directrix yethu nayo siyifumene i-standard okanye i-equation esisigxina yantoni ye-directrix engu-k is equal to y1 minus 1 over 4a is equal to k. Siyabona ke ngoku uzalwana phakathi kwezi equations zimbini ziyinyani ngoba besitheka lokhu umgama wokusuka kwi-focal point ukuya kwi-turning point funeke alingane nomgama osuka kwi-directrix uya kwintoni kwi-focal point. Masithi khumbula ke i-equation yethu esisigxina ye-parabola ngu-y uthabathe u-y1 uvale isigwexo is equal to a uvule isigwexo x uthabathe u-x1 all squared. Masitsho siyizoba ke ngoku intoni iparabola yethu. Siyayibona le parabola izothini izoncuma ngoba u-a wethu unjani u-positive. U-a wantoni wale equation. I-vertex yethu ngubani ngu-x1 into y1. Nantso ke sithatha phi loo nto sithatha kula equation yethu engu y minus y1 is equal to a into x minus x1 yonke loo nto uyibele ngezikweqe all squared funeke kaloku siyayazi uba u-y1 no-x1 phana bamele ntoni i-coordinates ze-turning point ethu okanye i-vertex yethu ase siqhubeka siyayazi ke ngoku i-derivative yethu siyifumane ukuba ngubani k is equal u ngaphantsi ngo-1 over 4a kwintoni kwigopho lethu ngoku i-derivative yethu ikubani iku-1 over 4a siyafana kuloo ndawo ngoba uk is equal to y1 minus 1 over 4a into ethetha ukuthi ungaphantsi kwegophe lethu ngo-1 over 4a yintoni leyo yi-directrix yethu umgama wokusuka kwintoni kwigophe lethu ukuya i-directrix yethu into ethetha ukuthi ke ngoku i-equation ne-directrix yethu ngubani ngu-y is equal to y1 uthabathe u-1 over 4a sifumene ke ngoku andithi besithe umgama wokusuka kwi-directrix uya kwi-turning point funeka alingane nomgama wokusuka ntoni kwi-focal point ukuya kwi-turning point i-focal point besesitshilo kaloku ukuba i-x value ye-focal point yethu izofana ne-x value yantoni ye-turning point yethu i-x value ye-turning point yethu being x1 ubi ke ngoku besesimbalile oyi-y value yentoni ye-focal point yethu ngokuba ebengu-y1 plus 1 over 4a yena funeka abe ngaphezulu ngu-1 over 4a kwintoni kwigophe lethu masenze umzekelo ukubonakalisa yonke le nto sigqiba yithetha nge-equation yamanyani enamanani masithi sino-y minus y1 uyibiyele loo nto ngezigweqe 2 umphindaphinde ngo-x minus 3 obiyele ngezigweqe wasqwerisha xa sesilapha uyayibona le equation uba yi-equation eparabola apho u-3 no-1 bamele i-turning points i-coordinates ze-turning point yethu sizotsho sikwazi ke ngoku ukuzoba le parabola p kwi-cartesian plane masitsho sihambe siyoyizoba siyazi i-x value ye-turning point ngu-3 ngoku sizobala u-3 ukusuka ku-0 ubheka ekunene simnqamanise nabani no-1 okay siyayibona le parabola ukuba izoba njani le parabola izokuncuma ngoba iphawu oluphambi kwalathu lu-positive akunyanzelekanga siyazi ke loo nto ngoba nakuba uba sisebenzisa intoni i-focal point yethu siyayibona ubana ngaba izojonga ngaphi intoni iparabola yethu okay masitsho sizoba ke le parabola itheni incumileyo siyayibona ukuba i-focal point yethu sitshilo ukuba izoba ngu-1 over 4a u-1 over 4a ngu-1 over 4 umphindaphinde ngo-2 u-a wethu khumbula nginobamba omkhulu ozisinika u-1 over 8 ngoku i-focal point yethu izoba ku-1 over 8 i-y value yethu and then i-directrix yethu izokuba kubani yona izoba ku-y1 andithi izoba ku-1 uthabathe labani la-1 over 8 ngoku sizotsho sibone ukuba nantsiya i-directrix yethu inomgca opink kunye nantoni ne-turning point yethu ekubani eku-3 into 1 sisebenzisa i-turning point yethu ke ukuze sikwazi ukukhathuleyitha okanye ukubala intoni ii-coordinates ze-directrix kunye nezantoni neze-focal point khumbula into efuneke ihlele engqondweni yakho ngamaxesha onke umgama wokusuka nakuyiphi na ipointi kwiparabola funeka alingane nomgama wokusuka phi kwiparabola uyotsha kwi-directrix enkosi